Allohul Kafi, ya Rabbuna Kafi, wa sadana Kafi, wajadana Kafi, likulli Kafi, kafana Kafi, wa ni'mal Kafi, alhamdulillah. Allahul Kafi, ya Rabbuna Kafi, qasadna
لكل